Ibere ndị wom nu ndị wonu anyị ekelekwalụ n'ọjọ maka ebe a nọyere anyị ahịa mmemme nke Igbere Mmiri Live Broadcast bụ nke anyị na-eme kwa izu Saturday ọbụla saa elekere anya anọ meru ere elekere anya isi unu ewetukwu iwe onwere ihe ejigboro baịtụ adịamalisa mgbọnwa anyị malisa o jirila ihe ọnwa ọ gawatụla elekere anya anọ tọnwa aisi unu gbaghara anyị unu amalanụ Elija goro iwe ya taa ihe anyị bịa ịkpọ ka ya bụ ihe gbasara Igbere Welfare Union yara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Igbere Welfare Union ihe ọ bụ ịkpọbasa ya ndị bịanụ ịjọ ọkwa nke onye isi Igbere Welfare Union bụrụ nke a na-akpọ Olu Bekee President ihe ọ bụ ndị ayịrawa bịa taa taa ayịrawa kparịtụ ụwa nwerekwanye ike kọwatụra ya onwe wa kọwatụkwa na ihe wa baro daba ịjọ ọchịchị ọnwa kọwatụkwa na ihe wa gaji ime kọwatụkwa na ihe olileanya anyị ji enwe ebe ụwa nọ ahịa gbasara ọchịchị nke Igbere Welfare Union ele ihe ejigworo gbaa ọdụ ele ihe anyị aje o ji agba ụzọ abụọ o ji eme anyị mee ha nke taa anyị jeke mee izu ọjọ maka ele ejigworo gbaa ndị kọmitii n'ọnụda ahazi ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụrụ bụ nke a na-akpọ Election Olu Bekee ndị kọmitii ọhụzila ụwa galegosa afia ndị ụwa hazi ya bụ ndị gaji ịjọ ọchịchị ọnwa ma ele o jigworo gbaa ya mee ụwa aka egwuopụsa afọ nwa o ji emekwa anyị mee ha nke taa anyị ji arịọtụkwa ndị dedeanya ọnwa anyị kpọbasa taa maka ịkpata ụka ka ụwa bịalakwa mgbe ọjọ o ji eme ahịa ji akpachagbu ghere ohe kwesị ịkpachagbu taa anyị kpatụkwa ahụ nke mgbe ọjọ ụwa na-abịakwa bụ mgbe anyị na ha akpa ya akpazie ya akpazie ele anyị jigworo hazie ya onye ọbụla imewa ji enwe miniti 30 minutes igworo kpaara ihe rohu o kwesịrị kpaara anyị nke izu taa onye ọbụla imewe bụbu wado ha anọ ata ihe ọ bụ 30 minutes ọ ji eme ya awa abụọ anyị na-anọ ahịa mmemme nke taa onye nke mụrụ ya ji agaji ịmalisa nke taa bụ Honorable Chukwuemeka Izuka m ji akpọbasa ya tọnwa ka o keletu Igbere anyị agakwara ihu gbafe ya ọsọ
Honorable
ndewo anyị ekelela imela maka ịbịa nọyere anyị Honorable Chukwuemeka Izuka ọ bụ onye jọganụ ọkwa nke a na-akpọ President General ra Igbere Welfare Union bụnụ ọgbakọ nke jikọta anụ ihe rohu bụnụ ihe Igbere mụọ ọ bụ ihe ọjọga njekwa agara ihu kpọbasakwa ya ọjọ anyị gbafụkwa ya ọsọ Eli jikwa da agaje ihe mgbe ọ ji akpara ya kọwara ya onwe ya kọwaziere ihe onwe ya kọwara ya ma onwere ọkwa o jitụla Igbere maọbụ mba ọjọ ya kọwa ha ngọ ọhụ ma kpọbasakwa ya ọjọ ka ọ bịakwa kpara ihe ọ gbarụ daachọ ịjọ ọkwa nke President Igbere Welfare Union nke mbụ ọnwa o ji akọwara ihe onwe ya nyere ohu bụnụ ịkọwara ya onwe ya ọ bụrụ Olu Bekee ụwa si ọ bụ ya enye anyị profaịlụ ya detail profaịlụ ya kọ ha ngọ ọhụ kwa anyị agajekwara ihu da agajela anyị gaje akọwara ihe onwe nyekwara ihe ohu gbasara ọnụ
ndewo nwanne m a na-akpọ m Honorable Chief Chukwuemeka Izuka ndị mụ m nọ bụ Chief Josiah Oku Izuka yara mie ya bụ Lydia Oku Izuka ụwa bụ ndị ikpe ezi ama Igbere ọbịbịa amụma May 15th 1959 mbụkwa n'onye ọdịmmebiri 8th grade amụm mje Edwin School n'ibe mwaja mbido yari a Township Primary School njegha ya ultimately Ndadu trained as a teacher. In different places. The last place Mzee, Buru Ibere Secondary School. Abu Ibere Secondary School omna. Member say bon. Ndara chikato mene mo. Members I was the only Ibere teacher neighbor. I saw those children as my younger brothers and sisters. Though I was not the principal, to the extent that the principal then, Anakpo Mr. Chaga, relied on me so heavily. But in our school law, election, PTA1. Principal does why are the vice principal, the financial secretary, Makeda Nakateko. The better say, by vice principal, Izuko, I marry Leone GMA, I marry Nea Yeranaya. Botuta, Oborai, PTA financial secretary. I didn't disappoint. I accounted for every couple that accrued to the PTA. So I remember not when I bought. Oh, the Iberi in US, they were sending the educational materials to Iberi Secondary School. And they were also helping in paying for extramural classes. But even before they came, had already organized extramural lessons for my students since I was teaching senior classes at no cost. I never charged any student of Iberi Secondary School. Many of my students are lawyers, very deep people now. They are listening to me. They can testify to everything I'm saying now. Many of them can contribute to say whether the empire or basic mobile. So people of even know until His Excellency, Chief Doctor Ojo Zokalu, probably saw what I was doing and he made my point, the commissioner, Abia State Independent Electoral Commission. I bought even wrong for 10 years. And within that time too, Nibere voted me to become the third vice president. Mnonu Ibere as third vice president. And while I was there as the third vice president, Chief O.N. Chukwu, Onunekuruwa Ibere was my president. I can testify that throughout my tenure, I never, Mogula executively detected a dime from Ibere because I know that if you seek for election, executive position, I went in there and the belly, Mariampa. I chose matter. And more within this period, OGCI, IHG, Agamba, Kendi Bere, who incidentally is a member of my aid group. Yeah, I made my appointment as a commissioner at the State Independent Electoral Commission. Memgebo, I made a recruitment, making sure I may employ a lot of Iberian sons and daughters. Many of them entered there as young men. They are now fathers and mothers, very well represented in the commission. So when Memnokwani born as a commission, opportunity here, he created electoral ward. I didn't miss it. Ndojo, other communities were paying my 500,000, 300,000 to get an electoral commission, I mean electoral ward. It's on record that I single-handedly gave Iberi, of course, through the backing of His Excellency, Chief Doctor Oju Sokal. I made sure I Iberi the third ward. And that is why Tongwa, Egara Bende, local government council, many other communities, Mozuitemwa, all these other places, but I will too. Because a German, no, Ibeke, Yabro, no, Jerumo. Make sure he better.
Honorable Omele Oba Igwokwu nọ dey enye nsogbu. O dey le ebe nọ Igwokwu Omele Oba noisy and noisy. E ka nọ hoda akwa tora e onwo o. Yara eliji dey me. O bụ Igwokwu noisy. Ihe ọjọ m ai dey ajọ ke ikpa tora e bụ nda ihe maru da ajọ ọkwa nke President General nke Iberian Welfare Union. O bụ ngini he maru da ajọ ọkwa.
Ohafia zonal office. Ibe Oba office in Elekata Secondary Education Management Board. I mean all the secondary schools, not Abia North, so to say, because we may include one local government, that is Umunuchi. But all the other local government areas in Abia North, we were in charge. Oibe Obibe Nnokwa, Erura 2015, I meritoriously retired from Abia State Civil Service or Public Service.
Okay, honorable,
one of them there Mouwa nahi onu ibere ele service. And onu opole eche yenu oru ndewu. Ina anu ya bosa oburo anu ya bosa taimu. Yen di foja wosa bo onu ibere welfare union. Ana akota yoko. Moi, at a time, turbulent time, so to say, Asia Mibere. Ndazia Makbom. Same time, Diaboro, acting president, Asia Ma, to stabilize things. Asia Ma. I came because I had their clarion call. India. And we do so much to the extent that even the Inesia Mine and Mula two polling units. A layer member registration. Machine registration. Kendesia Mamekas. Our people who could not register beyond 550 persons. Oh, sir. Up. Offices would do make see by. And as I'm speaking to you, they're in the process of restoring it. Now, young by such a born we better born service. On your blood, your name, Musa. Mobo, if you know, I can with a time make mobile business go, mobono, or boon he jab your memory. Now, like I told you, I'm retired at 2015. I decided to settle in Iber. Obo, I mean, other places to settle. But I wanted to prove that Ibere is no longer what he used to be years back. On a monyo half year, may retire. Yalo half year, contributing to the development of their place. I remember Memga Ibra Chief Justice Kalani. The moment he retired, he went back to his place. If you go to Afia, so many professors. You find out that this area, even in the old Imo state, people rank among the first. Only more who are married, they go back to their place, contributing to the development of their place. So when I retired, Ibele, Buri Ibele, and Abonya Ama Ibezia. Experience or Imoya, all these places, Buri Abia, Ibele, Tacho Village, a developed Ibele. Moro, as a commissioner, I have a network of friends at this state. I can enter so many offices to ask for Yeru Ibele. To cry for Yeru Ibere, to beg for Yeru Ibere. And again, since I'm married and Noiba, I am like that person that is wearing the shoe, and I know where the shoe is pinching. Ibere, Akba Oke, Ibere wait for you know, Mandela, Lagos, Mandela, Kutu, Mandela. Ultimately, yeah, Ibambo, or them my. Some non-weba, having been a third vice president, having been an acting president general, I'm grounded in what I think our problems are. And the library, it is solved this problem. ndị anyị ụfọdụ ndị chiala atia abaisa executive onye dadu grand in administration they don't carry the executive along. Ibere bụ Republican community ọ na-eme ihe gbara ya na-akparị akparị ọ bụ ibere kparị ya ibere nyewa aacha ọ bụ nna m ọha mawasịla ịbụ president general ibere aacha ọta ịbụrụ nna m ọha ihe ọ bụla na-eme eme guru executive kparị ha ya except modu very urgent nke ijasi ibere ya bụrụ ahịa fotowanyị ihe emekasị ya ọ bụrụ abụ nke guru executive kparị ha ri na-ede emetụji ya ụna akpa ịkpara ya otherwise ihe ọ bụla ị na-eme as president general of Ibere ọ bụ nke anyị kparịrọ ha si mmewe bịa mmewe maka Ibere nyewa sọnsọ bụ nna m ọha so mba ibo m na-arụ ọnụ as president yara executive ya nyere owu ngwa ofisi opinion ndị executive mmele aha ụwasị ọdọma awụ nkarịta nkarịgodi ya ọ bụ nwa to the extent of igbo sari ya ọha elee ndị executive mee ya ọdụ maọbụzelu n'ihe ya ụwasị ọdọma nọ soviet ụwasịkwa na ọ bụ nkewọ elee mkpa ebele ọ bela na-eme kọsụ nje ọ bụ ememe lex nje arụ m ya bụrụ ndị bekee wasọ primus inter pares first among equal I will not see myself as nna m ọha ihe ibere kpaị bụ ihe na-eme nke ọjọọ bụ mbụ nwa iberiba so many of other candidates are not living here asịkwa m rie onwe onye do qualified just the other day ndị nche ụmụ ndị bịa nọ ndị na-esechi Ibere ebere akpa
honorable omele ọba igwe okwu ọdịla okechikwala ọdịla igwe okwu ga ekechikwala onye ahịrị ya nọ daakpa ụka izutaa bụ na onye jọganụ ọkwa nke president general igwe okwu ya na-enyetụ nsogbu ngwa ọbụrụ ọdụkwala eje
So that I will find time to come out. Maybe mgbe wadi anọ nche magharịa marile ejide eme enye ọmụ so that even if it comes to meeting the DPO Bende nnọnwa ebe a I will be able to go and see him. Emeke nsọ ndị anyị n'ikpere onye n'ibe ọnọ ihe ọbụla ogwobasi ikpere o ji adịrị ya sekio ya bụrụ nwanne m nge ya sị wọdụ mma mmadụ ịfụ nke afọ ụlọafọ ihe na-eyi nsogbu bụ mmadụ goru ya lọrụ ọkụ ama m ya mmadụ abịa akpa ya ifo menyụrịarị ya sọnyụarị ya ọ dụ ihe nwute a mmadụ ji ewu m uru ya tii ya eneti abịa bụ na irio iberibe so ọ bụrụ ama abai as president ndị emeke sure emegwezi security ibere ọnwa elobe ịnọ ibe ịnọ nwanne m maọbụla ele ịnọ na ebe ọrụ ịnọ onwe onye idebe ibe isi adauchi ndụkwa ele sọ bụrụ ama abalị me making sure who do in every community. Because if you look at Ibere, Ibere, like I say, is like a federating state. I'm with autonomous communities. So all the president has to do, be making sure who do do your communities, who do do your communities, how many have been development idea. On ne peut pas faire de pas eight grades. Il est développé. Il y a un welfare union pour harmoniser eight grades very well. If you look at our history, development type flows from eight grades. But Mudadura eight grades, nothing will be achieved. So, Udodo are eight grades. Obni abi bere mo kisi uka men women. So nje making sure Udodo ya are eight grades. Then unkojo nje pa like imepo. Abu Udodo ibere mo wa opropo leaf. Iye ibere as I'm speaking now. I like every better person to help hold me accountable. One better than one by now. My evil, every couple agreeing to Ibere will be accounted for. I will not wait. Mbe tena ego mabia mewe. Account anywhere. No, about 4 years every year. Jack Paddy Bennett. Yeah, by Sarah Power. Yeah, Mayo. A lady Mayo, yeah. And the phone. Because Maro, he better walk up on beef. And don't want 41 HM. Oh, yeah, man, mobile. I hear you, a mecassia. But under my watch, Penny Obulabia Ibere. Remember, I was trained as a teacher. I'm a man 1959. I have just clocked 62 years this month. Yema akale mo, afyama akale mekasi Ibere. Opo tom nene mekasi. My own is just service. And when me came a Cassiafium, and when me came a Cassiafium, my family, a young by the more, I know a couple of very affluent Iberian people. I'm very well connected with them. Many of them. I don't need to start mentioning names, but Onyobulabonyibere, Maro, the place of Fodima every eighth grade, Iberiba. So I will leverage on my being a member. I will leverage on my connection with them. Many of them, I can call them. Mbewabia, Ibewa Maram. Mare ne mne jeme. Mara anama hiyoku ele the ultimate. But I value my name. I can now get them together to help in a way to develop our place. You can see that economic activities gamma on Ibeda Iba. There is a bank in Iten. There is a bank in Akka. I did it. Everybody did it. It was quiet. I'm not saying I'm going to build a bank. I'm not saying that I must force a bank here. Because I am literate enough to know that banks run on interest basis. They want to make their money. But I know that by Ebon, I will discuss with our people. Because if just 2, 3, 3, up to 10, 20 Ibede affluent persons come on board, we get the pack. Our people work on bank, every market woman, every farmer, they all talking about bank. Just the other day, my friend was telling me Abiarulwe, Kokulwe, Iberiba, with 300,000. Just like at your mayor, Ejiti, bank IT. But Yamra Hino, or Duma, and so maybe you have just walked to put the money in the bank. In a nutshell, I am retired. Just to summarize the question, why I think I should be the president. One, I'm a retired person. I have all the time. I'm not working now. I have worked and I'm living on what I have worked for. That is one. Two, I'm living in Iberi. I am on ground. I know the people very well. I am in the best position to tell you what they are crying for, what they are yearning for, what they want, more than anybody that is not with them or that comes into this place yearly. Once in a while.
Honorable Ndewo,
Yes, thank you. Ndezi Ibere, many of them, all of them, I will continue to give them pride of place. I will continue to, if I'm elected president, Ndezi Ibere will work in unity. I would always listen to their advice. That is one. And Ndichi Ibere, like I said, like I also alluded, Mempala here that Mbonyo Dimegri and Eleoji Masekwani Chineke, Murandi Fona Duama, including Ndakwa. That more you and I know as more affluent members of this community. I'll bring them on board. I was all talking to somebody. I said, even our lawyers, I will make sure our group will be the lawyers. Instead of Yabre Edaliu, Njepada consult one. Ibera say, we put na baris, why Roma na Roma. I got me, Irono, presidency, Namoa. Yabri Ibera Pai Puya name. Ibera say, Mela, I mean, there. Thank you. You are Biba. No. And
okay, Ibera. Honorable Ekelela, Inyobo, Inya Aima, Wabo, Wa Ekowato, Ndebiano, Ejo Chechenke, President General Owa. Ainyewa, 1 minute, 30 minutes, 30 minutes, Igoru, Hazio Wawa. Aina Reka, a Uwekwa, Reho, Jopa, or John Areka, Bia, Mbe Aije, Egosaya, Jojo, Ndibere, Jotasia, Ndibere, Ajoya, Laduwe, Gosaya, Laya, Jujela, I say, to waju waju ta si ala ha ajuju nke aide ya obunba ina iwe ya nke izu ojo obunba ina ku ego se ajuju ro ohun waju ta si une nwere ike zawa ya ma honorable chief chukwu emeka izuka akowari libere onwe ya bai kwanu ihe obaro da acho ejo president general nke ibere wefe union bai kwanu ihe oje me ma obura obai ocheche njewa acho to ogworo minute nge kelekwa ibere chikota ye kele ibere ma kpobasakwa dr iboko bo onye ojo aire aja anọ towa ma kpobasa ya nyekwa ya 30 minute enyi ibe ya wa ko nwekwa nike kowara ya onwe ya kowara ihe obaro da abia ejo ochichi nke ibere wefe union kowara ihe ogaji ime ele oji eme ihe ọha ọkpa ya ọ na-eme ihe ọjọ ka honorable gboro nwa minute nge gboro kele kwa ibere ya achịkọta erukwa mgbe anyị na-abịa ajụwa ajụjụ ndị ibere jụa anyị egwupụsa ya honorable ngwa kele ndị ibere ga achịkọta
ndị ibere ga ewepụ ihe m na-akpa ebo ndị ibere na-atụ ibu ya sụwa onwe ọbanụ na ama ibe ya nnu mmiri election ibe ewepụ ya ime a nara ebido ya mgbe a mụrụ n'ibere ihe agụ gọvanọship election ikwere ka ịsa nkwa kadịra akpa ya na ihe dị mmadụ ya ahụ ya na-agbapeelu ya na-agbapeelu mgbe a mụọ kọmbi na-ere kampen kọmbi bere marụ ugbodo ibere na amaala m mụ na ndị ibere aka keche ya akpapụ nka ajekwana m akpụkpụ ego gburugburu che akpụ nka mgbeọbụla
ndewo anyị ekelela chief honorable chukwu emeka izuka imela maka ịbịa nọrọ anyị nke taa ele m jikwala kpaị ya ihe anyị bịa nwee ime nke taa bụta ụwa nwere ike kọwara ya onwe wa kọwakwa nna anyị ihe ụwa gbara ụda achọ ịjọ ọkwa nke president general kọwakwa nna anyị ụwa gaji ime kọwakwa nna anyị eluwa ji eme ihe ọhụụ ụwa gaji ime ihe ibere gara ihu dari elu anyị ekelela ya mbụ honorable chief chukwu emeka izuka bụ onye ji anụ ọkwa nke president general iberewefe union ụwadụ mmadụ anọ dajọ ọkwa president general nke iberewefe union onye anyị nwụhụ dr ọkọ iboko ọnọ ọjọ akpọnwụ anyị nwụkwanụ nwa comrade goswell awara ọjọ azụ nwa ọchịchị ọnwa anyị nwụzụkwa nwa elder chief ụwakwu okoronkwo ọjọ azụ nwa ele oji gwerụ gbanye tọnwa taị kpọbasa comrade goswell awara ka ọ bụrụ onye ayịra ji anọ atọwa comrade ndewo atụpụ ndị achọ ka ikele ibere ga-akụwara ibere onwekụwara ibere ihere ogbasa ahụ ga-akụwara ibere ma onwela ọchịchị ọkwa ijila ibere ọkwa ijila ihe gbasara ibere ọ bụrụ ma ọkwa ijila ihe gbasara ibere ndị ele iji gorochia ọkwa ọhụ ijila ịkọwa ha akwa ọhụ anyị agakwara ihu jụga ajụ ọjọ ịkọwa nke ibere wefe union ọnwa ịgara ihu kọwara ya ụkwụ ihe ọbụ ebeke na-akọ inye anyị ite ọkpụkpa gakọwara onwere ọkwa ijila ibere ọ bụrụ onwere ọkwa ijila ibere ndị ahịa imeru n'ibere ịkọwa ha ngị ọhụ ya anyị agakwa n'ihu jụga ọjọ ga kpara anyị n'ihe menu iji na-achọ ịjọ ọchịchị nke ibere wefe ime ndewo
ebiri ezumezu ezumezu kwanụ ebiri ndewo nọ a na-akpọ m comrade goswell awara okoria mbụ onye ndị agharịa isi mbele ibi nnukwu ibere autonomous community m na-ebukarị a Lagos m na-azụ afịa dụkwa arụ ma ọrụ ubi so ịgaji ihu ihe ọsị m kọwasịtụ ya ma onwere ibe m chịtụla ọchịchị m chịala unu mara ihe na-eme ka ibere bụ age grade m chịala ndị ukem bụ ọhabike 2 every age grade m chịala wa Lagos elede branch chairman nnọkwa ele national treasurer mgbe m chiakwanụ ndị ukem a Lagos ebe a ọchịchị ụdị ya ka dị ụmụ atụ ọnwa agba ya ma chịgharịrị mgbe anya ọ bụ mgbe anyị ji kpakọzie onwe anyị ọnụ ada eri uru uke mme uke anyị branch anyị ya bụrụ ihe a gbara mmeyi uke ada eyetara ka ada aga ihu agawa ọhụụ nchiala Lagos branch Ibere Welfare Union as a branch president nchie for 2 tenure. And oge ọchịchị m asị m score onwe m mgbalị because m ji aga ihu nkọtụ ya gbuo Elijah metụ ya gbuo mgbe mba ịsa ele president Lagos branch Ibere Welfare Union anyị kpakọ ọnụ enwe ọganihu anyị tụmasa ya atụtụ dị iche iche nke anyị mezu ya kwanụ like ọ na-eme mba ịsa ọchịchị ana m anọ nkọrọnwa ma akọrọnwa ihe m na-eme bụ m na-aga akwụkwọ lee atụmatụ egwusayala ndị dị mma ndị eme m họrọ ya na-eti ndị nke m like Lagos branch ebe a anyị mere ihe a na-akpọ ezumezu I think one of the first kind of it anyị mere ya here 2 times anyị mezie ya emezie anyị mere ya nke anyị kpọọ na ije dị mma ndị ikperikpe ndị ọjọ nkwụ wasi Ibere bịa Lagos ebe a izukọrọ National Stadium mbụ ụwa gbazuo dede anyị ezigbo kpọte mba ya kpọọ ya ndị otu ya Ibere Ukwuo ada aṅụrị ọdọ mmiko ada first one mgbe ndị ije dị mma laje ụwa nwe onye mberede okporo ụzọ a sịakwa ka mụ ụwa zuo ike afa Jizọs bete mee ya mezie ya anyị megwakwa ya ọjọ mezikwakwa ya from there anyị kụwa bọọlụ nwee football competition anyị zukọ ọnụ ga-eche maọbụ nations kụwa bọọlụ ya bụrụ ndị Ibere mba dị iche iche ada etrupu bịa na-elere anyị anyị kụwa ya win ya cup ya ọkwa in that process ebe anyị ji mee achieve nwanne anyị nwanyị obi ọma dị ya nụ ya 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 ala ọ bụ ihu m ibe nwụsa ala anyị choice place somewhere Lekki water alone is over 30 million ọrụ ihu m anyị mee ya ihe rihu dị aga usoro ya onye ọbụla nwee impact ya gbara kpọ welfare bikos ihe a kpọrọ ya welfare ọdụmma ọdụmma iyeritara aka ịhịta anya anyị mee ya na ọbịa mee Lagos branch ji bụrụ branch bi ebi Ibere mara when it comes to Lagos branch a nakwa eya ya ochicho so onye ọ bụ ibe m chetụyala adịa m iche onwe m bụ ihe a m ka ọ bụ in brief n'ihi n'oge adụ eloji ndewo
ndewo comrade anyị ekelela ihe ọjọọ ọ bụ ndị na-eji na-abịa ịjọ ọkwa president general ọnwa nke na-ebu ihe vusa ọnụ ịjọ ọkwa president general nke Ibere Welfare Union ọ gịnị ihe gbara daa aịsa general central ndewo
ndewo one of the major reason bụ central a achịalagharị ya bụrụ ndị chewa si saaka independent adaghachi ya adaghachi ya ọ dụlarị anya anyị n'ụsọ achizi ya chizi apart from nke a onye sakwa Lagos bịa achị abụchi Nchukwu ihe a nakwa anọ bụ katakata ihe a kpara ọ na-edozigbu ya anya n'ihi na a na-adị akara igbu branches along so ọ nwa bịara dara anọ ndị Lagos si oke nke anyị bịakwala duru nwa ya anyị hiere o ji mere anyị nkụ a nke anyị duru ya ka oche ga-echekwara mara ihe ma ka anyị bịa tii tu amamihe nke anyị ọchịchị ya ihe a bụ one of the major reason menu m ji Lagos branch bụrụ branch m atụlega ya sị m bịa jee mfụsa then ebumnuche m gwara ịbịawa ọ bụghị nwa asị m bịawa bikos ihe na-adị iche bụ asị ụ bịawa ma ihe a na-adịghị eme gaa kparịwa ọ na-adịghị eme ele asị m bịawa mmara ọ na-adị m eme m kwekwara ọ na-adị m eme ọbịa mee m ji fụsa dị ka m bịa ka sị ọ bụrụ uche Chineke ya dị Ibere mma wetighị m na-egwesa amamihe nke m akọnuche nke m awụkọta ya ọnụ onye ọbụla egwesa nke ya n'ihi na ihe a bụrụ nwa ọchịchị ọ nwere onye amamihe ya zuo oke ọ bụ nwa idu nwike ada akpasi ga de gburu nko obezi oku ani ya onde nde osi ume ya wa chote meruwa ge meruwa uze ezi oku itu egwu chineke onwo ihe ojodu na ochiche mwo ya kwara atumatu m obu ya buru obu uche chineke etiru m mbae mwo ya atumatu mwo ya igosa igosa gwari ibere atule ya onye obule gosa nke ya eme ya beti mgbe oge ọrụ makpawa ọhụrụ ndewo
ndewo ee ajụjụ ọjọ m chọkwa ka ịza kparịta nwa bụ nke ihe ị gaji ime ma ọ bụrụ ịbanye ọchịchị ọnwa ma ọ bụrụ atụ ịrụ ma ọ bụrụ ọbụrụ onye ji abụnụ onye na-achị anyị ma ọ bụrụ eme ha ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọnwa nde ihe ị gaji imeri ibere ọ bụrụ ịkpasị ya ihe ị gaji imeri ibere gaa kpa ya ele iji eme ya manifesto bụ ihe ịgaji ime ndị ahụ ịgaji imeri ibere ma ọ bụrụ ihe baịs ọchịchị ọnwa ihe ịgaji ime ndakpana eji iji eme ya ọ bụ onwe ịkpaịsị m na-eme ndị iji eme ya achiv ihe ndị ọrụ ha ịkpaị ma m so ya bekee ndewo
ndewo yes ajụjụ ụdọ mma ọ bụ na ya bụ isi mfụsa ele ọmkpaela si mmụkwa evumuche m ana ihe abụghị evumuche m a ụfọdụ nọrọ dị a si ojeji ahụ mee o buru Lagos o buru ibe ọrị ojeji ahụ ya anọdụ Lagos daghachi imere ọ na-enwe m ajụ ajụjụ ọmara bịta ọchị n'ihi na ọchịchị ọbụna onye m ga-achị ya ele mkpaela a na-eke ọrụ eke and ịkọwasị ele ji eke ọrụ eke ya bụrụ ọ bụrụ uche chineke ibere vu otu ụmụ mbanye ngaji ịchị ọchịchị with committees dasị agaji gbuwasị ya ihe na nke ya ihe na nke ya akpọsa anọ ndị anyị ọmadụ maara eme ekerete de kọmitii eti ya ya atụwụsawa uche ibe m breki tụ ya dan ọdụ ihe dele ụzọ kọmitii asaa nwa ike kreti ọ bụghị ọ bụ mba ime kreti gwa ya ahụ ọ na-abụ one after the other nke agwa agwa ya chụọ mma agwa eti ya ọjọ so like ele m ji breki tụ ya ya dan major problem mba ụwa nwụ na maọbụ anyị nwa nwụ bụ sekuriti anyị and welfare ihe ọnwa anyị nwụ ọ bụ ibere welfare union ọdụmma nke ibere and ndị ibere ihe gwusi a nwoke katakata bụ ụfọdụ ofilo ndekwana ihe anyị risara ahịa anyị ama ihe mere anọkwa anaghị tụa ụfọdụ si ibere anaghị atụ ụtụ nsịwa ọ bụ nnọọ ibere na-atụ ụtụ kama ibere anaghị atụ ụtụ ma ọ amaghị iji okpo wada eme nwa amara ihe iji okpo wada eme ya bụrụ ihe akpari wada egwesaji lakele eji wada eme fens ibere sekọndrị skul na atụ ahụtụ emeghe ya hụ na m gaji kreti kọmitiiz ele m ji detu ya agha ele o jekwe mmụ igbu ya nkenke mbụ nna-ekreti on edukeshon nna-ekreti edukeshonal vokeshonal trenin and skọlaship ndị ajede eleba anya ihe gbasa anụ skuul anyị saa praịmarị ruo na sekọndrị skul ọha anyị nwo ọ bụ ajede a ga-ebe kwambe dee amara ihe mkpụrụ mkpa ịbụ dee amara ihe kwesị na-eme ọgwụ ajede a linki gọọmenti bikos enwe ya hụ grant gọọmenti na-enye ya enwe ya ihe gọọmenti na-eme ya arụ skuul ọ bụ ndị a na-ahọ ahụ gwusawa ọ bụ ajede a kpara anyị ụka ya ihe anyị nọ bụ nwa chịkọta nọ anyị lee ya tụlee ya anyị emefuo ya aịsa ọhụ elom kpọtụla sekuriti and welfare ihe gbasara anụ ndị nche anyị na-eme wekwit elekwosinu adịghị eyiwa trenin kwamgbe ruo ra mgbe nwa mmadụ elewa jejide akpaghị ụka elewa jejide eme bikos as sekuriti ọfịs nwe onye ọba ime geti onwe gha nsogbu ọ bụ ezokwa ime ezi ihe bet o nwere ọba igbo mee ya geti onwe gha nsogbu so ejide eyiwa trenin eme wekwit ya nwụrụ agharịga ihe wa n'iti ya in accordance with the law of the land anyị eme wekwip dee elebara ụwa anya dee ama ihe bụ nkpawa then wefọ mkpọkwa nwa afọ ibere ọbụla ji enwe onye ojede erisa from the union ọ bụ ya bụ ya ekwuo ya asị ya bịa ya abịa ọ bụ ya bụ asị ya ya ebuzi ya ya ebuzi ya a na-eduwe anọ kparịa ya so daka mmadụ gbe asị ndakwana ihe m nwesara onwe onye m nwesara ahịa ọ bụ ọrịwa ji n'aka ọya wee kerie ya ihe ọ bụ ọhụụ then ọjọ ịmara asị ọ wọksa n'ofe ọ na-eme ka ijiaka dọ bọl ihe anyị meghiri Lagos anyị bụ futbọl kọmpetishọn a gachigwo maka ya ada akụ ya ya ada ada ụda a na-eji ya si bọl erezi ya fọn gboo ya mkpụ ụfọdụ a ga-enwe ọsa ndị o doo anya what they may I name even I say a lion what are you no bar eat him what are you no bar ball and guy in a body and keep on way you better add on off here. Then I got one home. I hear Levi Jiburu for the physical and then for social development committee. That is a Liberayana, a lady day, a developer, the places. I told me Buog and any of them, but the issue of Bubu, I ain't happy. I can't hold on the year, Drianya. I'm not going to hear Drianya. Like in 2014, yes. Hand you over. We will look into it. I need look into it. You better do a paria. You want to hear my egoria. You want to gather my woofy. I think get them a buffet or so. In Cobra name, a day mayor. Then, Ojo, I know one committee. Now, Elenda, I have a soap. Yeah, all the time. Boya, finance, budgeting, and auditing committee. Obunda, I want to do a paria. Elijah, you know, I should say. Mara means San Jose and once again, you know, Nanabo through a total that is a more dues, a more levies, a more some other donations. But apart from that, a woman who will see the visa from government. Oh, when you're by we, I am not government. They don't mind. Oh, well, I'm my Babu. I say the government at their side. I name me according to Nora welfare. I am Abu a force. State high, they may recognize. Federal government may recognize. You know, be lying a we. I know why I may amber. I need a G. Abu. Then I in a way of my son, who knew he need by be erosion. The Bible erosion. I in a environmental and ecological protection committee. I wonder, I jabale. Because government, we're going with fund for erosion. I went around on a room. I in a safety committee. I had a room there. So, we be better or not. Ihe kwala no waka dey dey make commissioner public complaint commission aka me once so I seen a time when madam I were home everywhere I say take committee je dey le ban anya da ba ibe kwosi na ba ya nko oru rain aya na ria I na no ha ya ele union nko oru gwarere nwai okwo no ya na sazwe ya ya da ajajajaje because as onye nge na number as onye ga dey ari ana anu iro. Erosion abu onye nge na-eme and obu nwa agbaghi agbaghi ba nkata ya eme ya so ihe obu on that then ihe gbasara no trade and commerce ayi na-enwukwa an investment ayi na-enwu committee ya elu asi ayi odu no akpo omezebere nna hu dey lele jide eme ya ndi ru gbali ya no onye obula eme ya no gbali ya hu e to ba ibekwa ya eti uche nke ayi ayi le ya him le anya afi obu amam space afi elo ha but aga eme afi o itemize department by department. Eme ya no. So that Moblando sisi ono no uzo deere. We mwini buwa na baya asya no po uzo. Because uzo iba hiyo da do man eme. Here is you get store da asya. Nse nam chili. Nse nam chili bele na debu distributor. Maybe Indomie. Eyem trailer load. Omo shop odo na asya ona baya no. I got Jim Afio, Yadu Ya department by department. And the military, I alleged them, like I said, like a roof, a lay you do now. To me, I never mess of Scabby Roof Afio, or Gabu Deki, Makoku, because they told you, and then my role of Afia, Wafia, one of the major things, see me keep them as a bank. Obi and I go as a people, Obi and no for the number two number. What's in that? Maybe I have to give them while I get another. Obi may be Afio. Obu ihe akpo ya na mema di lanya isa ohafia chok ije akara ge jende ibere even if it the more salai grass na dam ji ibere zo ya obela afi ojido so obela ji me afi de lai I have to ije mu afi bo ule ku angwa fiaye bo so I nele banye ruhu anya maka oyo no ihe ruhu abego yes I know ihe ruhu abego iju elejeji mose ega Mela Sumline Libere Welfare Union constitutionally elevane jail must go. I na goes on. Yabu wa problem bo. Ibere do ready yoko. Ibere wonde woko. Yabu wa manage your bad. As soon as he make a mani wa joke bad. Njiwano Irufu secondary school or there instance. I to hope every day because people on yarn age ya dey me. Odamara aka in short I yarn age ya dey me so enwe any argument. Obu nwa ma ihe mere dru anya obi arugutawa ona ade me ona ade me. Onwe ihe obu imewe nnu onye nge guzo nnu. Me ihe obu ya me akuwaka. So mwolile anya si ya bro buru che Chineke. Bere ti mi. Atomato ambe m negwe o se. Gboro ya nde nwe ni chwe gu Chineke cho nu ti bere gari ihu. Obu otu enyi. Obu otu enyi nde cho nu ti bere gari ihu. Egwerwa ti yari be ko si ya anu. Ona gaga. Elem sagwala because here some people no wan aje in Atari go aje. Ndu kwa se ndu onwa ni bere from this school. Only any of them do Nigeria. The vice, the chairman or the president and the vice who will bully Nigeria. But on Oga, he is capable people. He be ko si yano. Onwa da agaji hu. Ndeji no no oporompa. Elem salawa committee. Obu ibe hia odo o iba nya ona do. Ni ji oporompa. Obi ahi ibobu na do. Nno Lagos. But them shotoro anu hu ma. No ma business aba. Nwon hu ubi ibere. Ibe mbu agboro. Ibere nna ha dere eleti ya. But mo nwon nwa hia mu agba. Mbe na ba ise eleti yem chi eleti. Eleti ya malawa. Obu nya nwon hia igba mbo ma bi aso si amloa. So for the feel you didn't know not even don't know all those ones though out of it. There were.
Comrade Ndewo, I am not a lady guru by I am not a lady guru by Ndewo. In your job, you talk back, you want to jump in talk back, is that all? To fire a guy who is a native in Dukunu, native in Dukuna, Lagos, native by the better way for you on Lagos. Opo Kwanu Dania, I'm a guy, you better way for you on Lagos, Obun Dukunu, Bunde, Nde, Casino. Lagos branch,
Lagos. On a boy or ba. Mbemchiga Lagos as a president, as a branch president. Ndukem or Habiketu goes to Ezumezu. Mbo Unumagwaro I host to Ezumezu a Lagos. A committee de dem guessin. Nam dichi bere na mahi bere anya. Nam bemchi a Lagos nam dichi obu bere mchewa. Msiya mambo mchi a Lagos. Ati amjichi ogbo ibere ihe obunwa 50,000 ati Lagos branch kwa se mandu kem keyim 200,000 eleke im 200,000 asonyo hadike buru nko ogbom nwa ya ka akpakwa ya den eru anke Lagos branch aye enwe ego at that time odo ha minutes because I ji yang ba aka aye enwe ego at that particular time nsi de the more ihu na anya 50,000 ya nke 200,000 okwosi na nke 200,000 ka Yabra mahi ibere anya okwosi na obu personal money mo yem de ejiji kari ya 50,000 abu ogbo mbunu ogbo ho bu nwana ya ka eye is ajuju obu at that particular time aye enwe ego but ko dukwa on record that eme ha kwa that money immediately ogbo ba osa aye kwa ya because on ememe ha ememe and also ya ugbo ana ekugbo ememe mbai certainly ugbo ego ba isa aye kwa that money. So Abuja Lagos branch is here, and only two ajuju. I am an employee at Lagos. They wonder how they can four non-executive. Treasurer and Bonyo have become not signatory. Secretary Bonyo have become signatory. So Yaburu, I'm the Afufu. Think I'm not Chiego. In Guinea, me the other people. I say HUA and Buko Hano. The truth is, I am way go on board, and I may have water money. Is in record. I may have water money. They go for that, and I appeal to them. But see, I can move 200,000. Me and you, easy one again. I have 200,000 carrying okay, 50,000. There were,
and there were, comrade. In my LA, Mumbai to Lambai Malisaga, Memoa, one get out of
So achikota ka emezi ibere m si unu tuerum na emezi emezi ona adukwele embe mbo unu na ihe di chu ya bulu uche chineke am na eje bo nje ya na eje ta ndewo
ndewo comrade Goswell awara okori aye kelela maka ebe anọ irai aizu nketa ihe mmemme nketa bo I propose a under who Jogano Okwanke President Ibere Welfare Union. Who are Muri Kebia Kowarai Umua? Who are Kowahara Umua? Who are Kowarai who are Barada Joe or Chicha? Who are Kowa here about who are Barada Joe Chichi? Who are Kowakwana who are Gajime? Nde Luaji, a mayor who are Gajime? Mua Kowaha Yoruhu? Ainaka, a UAE Zuojo. Izuoja in the Bosaya to Juro Hundi Bere Jotase. Ajuju ndi bere jutase hari nuku ai na egosi sai abia juwa onye ojo ngaje gbobasa to wa bu doctor oko igboku doctor uko oko igboku onye ojo ngaje igbobasa to wa doctor ndewo
ndewo ndi nwane ndewo nu
ndewo biko ije keleti ibere ga kowari ibere onwo ni ibere oburu nde beke wasi obu profile genya detail profile o inye kwa ya aya sa kwa gaje kwa ni hu da adu ajuju ai na adu ndewo
o ndi ibere ndewo nu ihe na akpo mbu uko oko igbokwo mbu onyumukwu agbo ibere mmalitakwa ni je ulu akwo a primary school nga primary school abo nge nka na kpo Salvation Army Primary School no na aba abia lu work agbasa mba lu achikwa mga government primary school nsa ya ga ibe anakpo Holy Ghost College Owerri ibe mle nka na kpo WAEC mle ha ya mle zo nka na kpo Higher School Certificate so mse ba oga University of Ibadan nke no na Oyo State nko ahia na kpo philosophy yara political science nlofsa bia nwuso nrele onye teacher mbe msitu ahia msiso jekwa na dum maka nweru certificate onye nezi ihe ngaje me ha na kpo post graduate diploma in education jeme m qualify ka mburu onye teacher so mbe msitu ahia msiso ja dum maka ngatwa latuwelu kenta nje me ha na kpo masters in education emwed ya bia chomerim nsi ka nje me ka na kpo PhD philosophy in education so me ha PhD doctorate degree a education so no do dezinhe saizinhe bro principal sa principal bro nye na chikota nde principal se onye na-achịkọta ndị principal nje kwa bụrụ onye na-elekọta secondary school nọ n'Abia State. Abia nye m nke nọ n' specifically nke nọ n'Abia North, ịchịkọta all the secondary schools Abia North. So mgbe m metụrụ agha, m sịkala ka m laghachikwa school, m gaje mee law National Open University. Nne ha kwara na nwosa ma certificate m. So m bịakwa kpakọta ọfịs ndị nwanne m mepeela, ndị ọfịs ndị lọya iwe amepeela aba. So m bịa kpakọta ya na kpọtụ ya ndị lọya wa nọrọ ya ịbọ, mbụ kwara onye na-ahaziwa elejere eji eje akọt dị ekpe ikpe. So ọ ihe mmeghatọ nwa, ọkwa na ibe m nọtọ nwa. Ndewo na ikpere.
Dọkụ ndewo. Ndewo dọkụ. Ihe ọdụ ije kwa kpara. Nda ihe gbara ụda abịa ije ọkwa President General nke Ibere Wefe Union. Ọ bụ gịnị mere? Nda ihe gbara ụda abịa ije ọkwa nwa.
Ndewo.
Ịnụ ihe m jụ dọkụ. Ịnụ ihe m jụ. Dr. Iboko, ịnụ ihe m jụ. Nsese, ọ bụ gịnị mere ijide abịa ije ọkwa Ibere Wefe Union President? Ọ gịnị mere ijide abịa ije ọkwa? O mere ọba Dr. Iboko dele ihe igwe okwu ya dele onye tụwela nsogbu. Ọ bụrụ a igwe okwu ya dele onye tụwela nsogbu. Dr. Gende Nche, ịnụ ahịa mkpa ya. Dr. Ọ bụrụ ịnụwala mkpa atọ, m sịrị ọ bụ gịnị mee iji daa abịa ịjọ President General
nke Ibere Wefe
Union? Gịnị mee iji daa abịa ịjọ
President General
nke Ibere Wefe Union? O mee lọba igwe okwu ya enyewela nsogbu. Anyị nọ nwa ahịa mmemme nke Ibere Wefe
Union. Ị maara ele Ibere ya nọ nụ. Ihe a na-eme Ibere a dụtụ ukwu ike. Akalarịka anyapụ. Ihe m si abụ ihe a na-eme Ibere dụta ukwu ike. Akalarịka ama ya amaghị. Unu letu anya afọ dụtụ n'anya gatụlanụ.
Ibere ndewonu, anyị ekelele unu maka ịbịa nọ ịkwara anyị ọjọ ahịa mmemme nke Ibere Mmiri Live Broadcast. Onye ahịrị ya nọ na daa kparịta bụ Dr. Ọkọ Igboko, onye nọ n'ụda azatụji ajụjụ anyị jụga ya maka ihe mee na o ji daa bịa ịjọ ọkwa nke Ibere Wefe Union President. Ma o mere ọba igwe okwu ya nọdụ enye nsogbu. Igwe okwu ya nyeta nsogbu ike. Lọọ nọkwa hụ da akpaịtụ igwe okwu ya afọ. Anyị nọkwa nwa dị ele anya ma ọ na-aba ịsakwa ọjọ. Ele ọ bụ ya aza ha anyị nyewa 30 minutes. Onye ọbụla rị imewe anyị nyewa 30 minutes. Ka ụwa nwere ike kọwara ya onwe wa. Kpaịkwa na ihe menuwa jide abịa ịjọ ọkwa nke President nke Ibere Wefe Union. Kpaịkwa na ihe ụwa gaji ime. Ma ọ bụrụ ụwa abaịsa ọkwa nke President Ibere Wefe Union, ihe wagaji imeri Ibere. Ụwa akpara ihe wagaji imeri Ibere. Ụwa akpara eluwa ji aga ime ihe. Ọ bụ nwa nam na-arụ ụlọ, ndị ele ji arụ ụlọ ọhụ. Ma ọ bụrụ isi m gaji ịrụ ụlọ, ndị ele ji arụ ụlọ ọhụ. Ma ọ bụrụ ịbaịsa si am ji ịrụ ụlọ. Ihe ọ bụ ihe anyị jụtụ ya wa. Ma o mere ọba igwe okwu ya mbụ Dr. Igboko, ọ dị ele igwe okwu ya na ọ dị enyetụ nsogbu. Ọkwanụ onye anyị nọ daa deche ele anyị ji hazie ya izu nke taa bụ ihe anyị rawa bịa nwee kparị nke taa bụ ka ụwa nwere ike kọwara Ibere onwe wa. Kọwakwa na Ibere ihe ụwa gbara ụda abịa ije ọkwa ọnwa. Kọwakwa na Ibere ihe ụwa gaji ime ma ọ bụrụ ụwa nwụsa ọkwa ọnwa. Anyị na ka ele anyị kparị ele anyị na ka eyi kparị izu ọjọ bụ izu ụwa na-abịa aza ajụjụ ndị Ibere jụ. Maka ndị Ibere jụtụ ajụjụ ike ịmarụ anyị zi Ibere Rohose. Ọ bụrụ nwere onye nwe na ajụjụ ọcha ịjụwa ya debasara ya ihe akara nke email anyị. Ndị mmadụ desisa ya na ajụjụ ghara n'ukwu bụ na ajụjụ anyị gaji ịjụwa izu ọjọ ma ọ bụrụ ezoda ineyi ya mezu nke ta ainowa de meko wa paitura yi onwa paitura yi wa barada ajo ochichewa paitukwa na yi wa gaji ime ma oburu onye ogwa paisa ele onye ochichi nke igberewefe union paikwa na yi luwa ji aga ime yon uwa pai uwa kwonku wa gaji ime ogbo ihe aino ezu nke ta ainowa de chetu ka Dr. Oko Iboko ka o baisa kwa ojo maka igwe okwu ya mele okufu akufu ya baisa ha kwa aya kpo basa kwa no elder chief uwakwo okoronkwo ya baisa zu onye obo mada bu ofola na afo honorable chief chukwemeka izuka bo onye aira ya malisa ata ya bia kotukwa na eloje du ya obo lo ha aira ya meha abia kpo basa kwa comrade Goswell Awara Okori bononye bia no bia paikwara na ele oji duzu oyo ogu nyere hu oyiwega Dr. Oko Iboko bukwa no nye aire ya no tonwa igwo ku ya me lo kufu akufu edukeje ka igwo ku ya baisa yara onye ojo fokwa no bu elder chief uwakwo okoronkwo bun Elijah hazie ya ahia ndi igbere o igbere rohu odu odu aye mma ogu pa eji udo onwo guru mehe ndorondoro ochichi onwa bu nke nde beke na akpo election eme yudoro onwo nwo ihe nsogbodo no ihe abunu nwa ihe ibere ibere ihe abu nwa bia bia ru oru ibere obu ihe anyi no ime ya obu bia me ihe odo nwa bia ru ari ibere oru bunu nke anu na akuta ya ugwo obu ihe na eji ogwo ma na eji onwo aru ya ihe ayi gbakwa no de me yero wa abu ka ihe ibere o ibere gari hu ibere lari hu ibere domma onwo ihe ojo ja baisa ni ibere onye obula baisa jenu jasa je maka ko hi odomma ibere obu ihe ayi no ri me ya ayi no wa de chetu Dr. Oko Iboko ka o baisa kwa ojo ya baisa kwa ojo ya gari hu ma ayi netu ya minute nge mo o baisa kwa ma kpo basa elder chief wa kwa okoronkwo ka ira ya gari hu odele ayi ja kpo basa elder chief wa kwa okoronkwo ta ogari ho kaira ya
thank you
kaira ya elder ndewo inu aye npa elder ndewo okay o me lo ba Dr. Oko Oka baisa kwala Dr. Oko o de lo baisa kwala Dr. Igwe Okwu ga dukwala mma
yeah
okay ndewo
odula mma
ajuju m jola obo se ndahe baro da bia ejo okwa nke president general ibere wefe union on gini me ji da be ejo okwa wa
elem sito ala ileto anya ga ihe onwela mba bia nwe ogbaghara ibere so ya la do ba sangu ga ileto anya ihe ndị mmadụ abịakwa dị eberita elowajide emerita enwe ya ma ndị afa dị iche iche a na-akpọ ndị mmadụ ileta anya Constitution ndị Igbere Welfare Union Article 3 Section 3 ọ sị wa ndị Igbere rohu ihe achọ bụ unity udo ihe achọ ka enwe Igbere onwe ihe ọbụla ị na-eme progress ọbụla ị na-eme ma enwe peace Igbere ma ndị mmadụ abịakọta ya ela ndị Igbere bụ ndị ehi nwere nwanyị ihe mbọ mmadụ ji evu ụzọ akpata ọhụ bụ deele jeji mee ka mmadụ ohu bịakọta ọnụ ka Igbere dụkwa ele ọdụ unity dụ na Constitution ndị Igbere Welfare Union 2016 asị ya ndị Igbere bụ nge ndị Igbere bụ ihe nge eji ahị agha eme ka Igbere rohu bịakọta ọnụ abịa nwụọ genuine peace ọhụụ na-eme na lastinu so abịa mee ha ka udo baisa Igbere abịa letu anya ihe ndị Igbere na-eme letu anya Igbere ihe moral ihe ndị bekee na tangorohu ndị ụmụ nwanyị ma ndị nwabịa ụwa tụrụ ime olowo ihe abụ ele Igbere dị emekasịala values nọ n'Igbere anyị abịa kpụ ka ihe elejeji mezikwa values ma kọlchọ ndị Igbere ileta anya ụfọdụ ihe ndị Igbere na-eme kọlchọ ezumezu ndị Igbere na-eme dịcha iche n'iche ọnwụkwa nke emegha anọ ihe ọhịa ịkpakọta ndị Igbere ọnụ ọhịa ọhịa ejikọta Igbere letula ya August bu ndi ibere na alu nwa mi nko onye kpa nu ke ma ihe che onye rohu na emi ibere nkwa nke emega abebia pakota ya onu akpa ha ya onu ndi ibere ihe wa nu kwa hu bu da akpa ihe ojo onwukwa onwa ka abara ole rola ibe bido kpa wa ihe duele education lenu primary school lai le secondary school lai le hero hu onwukwa nke du ma abia hi abia mezie ya mezie letu anya hele ndi igbere jeje ba sa secondary school ndi igbere ho ndi igbere nwe obu government ilasi anya ya de me oka chineke me ebere ufodu ndi abia la abia de nya ka hi anu ziga ahia so hi on hi e ja abia le anya then abia letu eleji de solve our problem ndi security achele anya iledo anya ihe mekasi ala igbere abia kpo ke lejiji hi a enwosa genuine security bere hafu kwa hi nda akpa ma nda henchman kanka onwa ya ka abia gwo sobu a hi lejiji solve this problem and as of a solve once and for all betulanu onkwa hi umuni ma anu onu an enwo hu ndi bere na ikpa wa na ka akpa mu wa wiki nye 10 million wa wiki nye ohia so a ye create ha na kpo industrial cluster zone ebe ndị igbere ji abịa lụa ịga ọhafịa ndị ọhafịa mepesi ahụ ma ụmụrịm achọ ihe wanụ a hafụkwide egbu onwe ụwa gba keke ahịa ele jeji mee ka ụmụrịm ahụ ihe wanụ a eme industrial zone ndị mmadụ na-ajụ where lie our agriculture dị ibere saịdụ mgbe ọrịa ọ na-eme ndị igbere lụọ asaa basa gos goro lụa uwe jiri ya akpọwa na-eji azụrụ rice Dibe rice odo. Where is our rice mills? Dibe wa no ya. All he men no mere ma jida eti aka. Enwosa ibe ani ahe mele jeji me ka agriculture duku effective ibere. Gahi ihe rohu ama ni ibere emela sa ya. Industry anu anwa five industries ibere. Ona onwonwa ihe omu a school bu tile tiling. Time manufacturing. Mo na wan te emela survey. Ahia enwo raw materials re. Wan te zia ma. Ono ho. So IJ abia chosa no cluster zone, industrial cluster zone. Ibe eje akpotu ndi igbere. Ihe an akpo private partner initiative. Aya ba ime ya. Ahi a enwo tu ya industry je eme nde omuni ma nde youth no ni ibere owa abiada anu onu ye emelasa crime ibere emelasa ihe emekasiga ibere emelasa problem omuni ma da anuge da agbata nguruhu enwo peace ibere enwo ihe ndi omuni ma jede eme so ibere akala ka ebitu aka lenu ai no bukota onu ibere isa agbo ga ga ibina gasa ibina gaga ibina nta ihe abu a emepeghi emepeghi ya betenwo ya hala across igbere iga ngu ibina alaju heju gaga wa agbo alaju heju gaga ngu amakalo alaju beta biakwa hunodo akposa nde committee ainwo ya hunde gonu ihe gbasa na elejeji mepe obodo wa bia zian elejeji mepe obodo emepe obodo nde mar ha bia buru ya da agafu tokwa na agafu ibere buko awa elo han nokota so ihe na emi ibere oduku nke kanke elo ono no tonwa ihe mbo ai na evuzo eme ha bu egweri ibere timaka chineke because chine asira bible simba chineke eti obodo efu ka ndi eti na eti obodo ahe elejiji gulakwa kpolakwa mmo ndi ibere ko wa maru data ibere bu nke anyị rohu ọbụ nke onye nge ọbụ nke onye na-asị onye abụ onye a onye abụ onye a so anyị enwe genuine peace ibere because of that anyị ji enwe progress letulanụ ihe dị n'ele education aka abasazi ya nke ọma ụfọdụ ndị igbere ndị iche ndị igbere mee ihe a na-akpọ sandwich program wa nwe ya degree wa dakwado ihe jemen a hafụ igwesa ihe ndị mmadụ jere eje skuul aya chọọ ele ejeji igwosa ihe ọmụmụ gatuwa elu ọbụkọwa gala pra primary guy secondary. Gabe, I got a half year, and not less than 5 polytechnics in the Madunage. So, why did you forget about education? Then, your job problem, the better about Chiche or Chiche, Elijah Chiang, the better but than this bandico. Oh, I've been done none of my sorting, but I need take you up for granted. Ilanya that 2016 constitution, in here, Hubasan or Chiche do okay. But up one day, Nati Hanati, Elua Jidati. Oh, I'll be where they take our peaceful disposition for granted. Ega, section 8 and 9 of that constitution, oh, may specify Elendo Chichi Jedachi, may let the day accountability. Ihana Bobo, Ekparin de Madu, Yunume, or Moye an Eme. But that section 9 by Honor Madruhu. As a president, you give me a show on your blan on air, only a lequosi con wire. On your blan, you a lequosi con wire. Obey that Gaburan autocratic president in our bondu de Bewakoa Bianon. You follow a lot the rule of Aja Chinde Madudu. You follow it. Okay, and then at Yachi, that one way and a budget. There is no vision. Every year you make a budget, and when it's me gaffe your budgetary allocations. You believe say I name where leaders diga where our leadership back in no vision. Okay, mu here who anak back and me ibere. All here do is to do. Mabro we no visionary leaders. In one day, Cosin, no, I be a silly hand name, a sonny law mayor. So, you better do ready in Navasa change on one in the Natchache. Come back to Rundu Kai. About 2 years ago, one of that, your one Biabru president, me have Biabru president, be a store there in Dundu Kai. Oh, you know who the one here long. I be do peace from village to village. From there, I told you last year we made up to 2 million. I apply na lezorala. I did bido farming. I register and do guy as a corporate organization. So we want to enter into farming. And you better know, here farming. I got wala peasant farming, minor farming. I consider you know industrial farming. You better. Yeah. So he had any better do possible. Oh, why? Because I be a little and then I hope, sir. I say, go Jewenu, on one him, on one. His vision, his commitment, all we hear any line, I say, oh, yeah, you may lay me before. Mokwari hot team, buho, eje little anya, a buria tibo. Oh, he make a say, I be a das, and now, a lady day, mayor, on your bluff, sir, bank here. A lot of gun by the vote, I hear, on your vote. Through the abonio bo itia ya asava the mat because service is above self. Service is above self. Abo service abo for your personal pecuniary interest. So don't hide your lewanya. You better imagine meze honor adoma. Letulano area of sports. Area of sports. In those days, abo ndi bere. Ndị a na-akpọ ndị try and see. O mere m agba ahụ. O nwe ihe a na-eme say every year bi awon achiri ochi la. But eji hu sports dey ego sego tom. Da want to ibere ma o nwa hin o mega. O ga wa chabo libere. What of ndị nọ nọ tom da Elijah mewa nye nduru aka ko wa je mewe he kwesi ko wa me. Ihe a na-eme ayibere junweju. Oh, one day or chiche. You one day or chiche. Oh, one day or chiche. Oh, one day or chiche. Come to you. After 32 years in the service, you reach the highest. I have that experience that will make me to inyere ndi ibere ka ahi ayi bere bu obodo ayi de ku kosi da do happy. The rice industry no we go there ibere da heji marai. Omo. Toma, onwe heji marai. So ekwosikwa nu ndem adu no mi chambori rice ndem adu mara abia da sangro ibere nwala to go iba into extensive cassava farming, corn farming, maize. I can keep a industry for flour mill, feed. And yeah, here, a question came in. Then, you better a government participation. That in the government, minus one I or Joso, Bianu to Nerayaka. That in the Jomela. Because I am only just. We can get some money, Mirai, and I never to run my party of London. That had government to me to land the berry. Because in the leaders, I don't worry. They have to call my interest at the beginning. We see berry. And where like I know to I had this one. Bob Lana get election. I had a vote to Bob Lana get a vote to Emma. Where Merunkiwa? I had no rock. I won't you know. I send the government. You know, my domma. I told one day I do ready. I buy so chichi. I do ready just in the government. Mune mera here. I saw Jayana a little cool nine. So
doc,
here I need the in your that position. No cosy cobro position on her cosy that I try you. Position you bring you better for say bobla. Malala became a bobblega gas a wobble. Why I bring you better in your boo. I go back to him. They became like the spirit of patriotism. Ibere. And on being was a hero who on one. I buy a party, may even a woman, no hero who didn't want to get low, you better get up on my dog, a loss as you better. Boy, only my low, you better. And then, yeah, in the Budojo, where's an eye, loa? Because, even I do, you better. Or don't quite talk,
don't condemn, only quality of being book, we are a cofalojo. Onye no lada azajojo ajo ya bo nda nye me no jida acho ejo kwa nke ibere welfare union bono Dr. Oko Igboko ono wada aza ajojo igwokwu ya no hunde enye ezigbota nsogbu igwokwu ya kufukwala elonwa e no de chetu ya okwese ebo ya maka oge ya na nwa nkwafukwafu okwese ebo ya aza ha ajojo ya kpara ihe ogaje imeru ndi ibere ma obura or Paisa, Elonia Chegano, Better Welfare Union. Yakwa Elogia, I got Ime Hendo, Oga Jimberundi, Better Obuam Gajin Rulu. Nde Lidia Rulo. A boy by your nobbies, Yay, Ledia, and Yobo, I'm a lato, Mori Keza, Yazaha Quan Gohu. I got quite you, Yakobasa, Elda Wapo Kurunko. My Ome Loba, Igwo Piano, De Yensobu. Ibono me loba inye wa bekero nye tuwa yansu biyame yada paisa yada afu yada paisa yada afu ibere nde wono nde wono mkele kwa luna ojo maka ebi ano eraya hii memenke ibere miro live broadcast bono nka ine me kwa izu Saturday obla sa elekiranya anoru elekiranya ishi mauna hila na nke tabu nke ai mega ai kubasa ya nde bi ano echi ochichi nde jogano okwa nke president general ibere welfare union to wa nwori ke bia kwara yo nwa kwa kwa no ihe mwaji da be jo chichi a kwa kwa ni wa gaji meri ibere yare luwaji eme ya onye nke mbo aire ya no la tabo honorable chukwu emeka izuka onye ojo bia kwa no baisa bu comrade goswill awara okori onye aire ya no ton igwo okwu ya fobo doctor oko uko igboko ọbụ onye aire anọ tọnwa igwokwu ya fo ai nọkwa nwa de elezu anya ya kpa ha akwa elda uwakwu okoronkwọ abaisa biakwa bia kpaizora yi nke ya chikota nke ta elaiji hazie nke ta bụ uwakwa ha omu ha na ke enye izu ọjọ bụ n'izu wa gaje eza ajụjụ nke ndị ibere nye ya wa eza ajụjụ ndị ibere enye ya waka ibere ndị ibere ajụala ha ajụjụ dị n'ukwu enye ya waka ụwa nwere ike ịza ajụjụ ụwa zisa ya raira ihe igwe nwa bekee ya na-akpọ email ọhari nnu ukwu bụ nke ụwa zisa ya rai ebe ọba Dr. Igboko igwe okwu ya aka ekwe baisa ka mmarụ ma na-akpọbasa eldowakwa okoronkwọ ka aira ya nwere ike daa n'ụtụ ruo mgbe Dr. Igboko igwe okwu ya na abaisa elda igwe okwu godukwala mma elda igwe okwu godukwala omekwani loba igwokwa elda uwakwokoronko nyazu hu nsogbu nka Dr. Oko Igbokwo Kufuri Akufu oka baisakwa odunwele mje amanu mobu mje akpo nkponu elda uwakwokoronko a igwokwu nke ipayoka ka amanu mobu je pada azai ibo haire ya da akparije ibo bo a nke o nke wa igwokwu ya ugwokwu afose la afose odilo ikpo wara igwokwu nwa beke nke phone aira we nwere ike wa akpafukwa ihe wa che pa o akpafukwa ya aya ga kwa ndi hu po basakwa nu onye ojo ta mbuzo kpo ha Dr. Oko Igbokwo igwokwu nke phone elo bo obura obura oza ya akpafukwa kwa ihe onu la da akpa tufu igwokwu ya nke anwai nofo ka mkpo ya igwokwu nke phone ta maru ma mona azaka igwori ke kokofu akwa ihe okwar lai ai no ada akpo Dr. Oko Uko Igbokwo igwokwu nke phone okwokwa igworo igwokwu ya nke phone o me loba ibo na ele ihe beke nru nye ta nsogbu ike ibo ho no onye ojo aije kwa no aire aije kwa akpare tuto wa jabu elda uwakwo okoronkwo ta mkpokwala ya igwokwu zo ebo ba nke ya mege loba noise ya noise ibere ndewo no elda ndewo igwokwu me loba odele okanye ya nsogbu ngwanu tai maru mai neji nonwa dekwa akpari jeda agaje ihu ngwanu tai maru mai neji ni akpari oburu ngori no izikwari ada ahi maka ngori bu nde ibere kwesi ni ida ahi ganya iyo ma obura ngo hu no izi ada ahi ganya n'ebe ọbụ onye nsogbu taa igborugbo n'ọnwa akparịtụwa maka oge ngwanụ atụfu oge kọwatụrụ ibere onwewu kpaịrị kọwara ibere onwewu nke ndị bekee na-akpọ profaịlụ kpanye ibere profaịlụ kọwatụrụ ibere onwewu ndewo ka kpaịtụkwala ibere ndị ahịa emenu iji daba ịjọkwa ọkwa nke ibere wefe union president ọ bụ nke na-ihe emenu iji daba ịjọ ọkwa ọnwa nke ibere wefe union president oke ngwa atụfu oge kpaịtụkwala ndị ahịa ị gaji ime ma ọ bụrụ ibere atụ ịkwarụ gị ọjọta ịbaịsa ele onye ọchịchị anyị ndị ahịa ị gaji ime ri ibere ndị ahịa ị gaji ịrụ ibere ịkpaghara ahịa ị gaji ịrụ gaa kpaghara ya ele iji arụ ihe ndị ọhụ ele ọ bụ esi iji ịrụ ụlọ ndị ele m ji arụ ụlọ ọhụ kụsịghara ihe rogho ivu uche ihe rogho ivu obu ihe rogho ịhazi ya iji aga ịrụ nri ibere ma ọ bụrụ ịbaịsakwa ele president general nke ibere wefe union ndewo
ọ bụrụ dọkịta
Ala contact ndị ijeji gworo hi aru oru onwa ego ya egosi ala contact wa anchikota elai gari hu anchikota otowa ndahe odugele ihe je meri ibere je afu nicho ihe je meri ibere je afu nicho je menu ki ibere nwori keto iro ndewo gworu nwa miniti abụọ gworu chikọtakwara ya okwu ga-egwerukwa n'ohere a kele tukwa n'ibere chikọtara ya okwu uro gwerukwa n'ohere a kele tukwa n'ibere ndewo omele ọba netwọk igwe okwu ebe ọ nọ ọda agba ịma ụka anya nwa nsogbu omele ọba onya onye ta nwa nsogbu ike mbụ igwe okwu ya ebe ọnwa ele anyị meela ka unu mara ibere nke taa bụ onwe bịa kọwa onwe wa kpaghara ihe wa gaji ime anyị na ka abịa izu ọjọ nzu anyị na-ajụwa ajụjụ rohu ndị ibere jụtasị ya lawa ajụjụ dị n'ichoro icho edesịsa ya ara anyị na-eje ịjụwa izu anyị na-ajụwa anyị na ka eyiwe ya mekwa ka unu marụ ihe izu anyị na-agaje ịjụwa ajụjụ nke ọhụ ndị ibere elda enual omele ọba igwe okwu nọlade enye nsogbu nsese Nsesi ugoro nwa minute abụọ ugoro chikota akwara ya oku ga kpa ikwa nnu igbere ihe cho ki igbere meru. Ndewo Elder Owagwo Okoronkwo, Elder Chief Owagwo Okoronkwo, anyị ekelela o maka ịbịa nọrọ anyị. Ọ jọga ọkwa nke President General Igbere Welfare Union. Ọ bịakwala n'ụkọwa tiri Igbere ihe obu obu ịrụ Igbere. Ịkọwakwa nne Igbere onwe ya. Kọwakwa n'ele o ji egboro arụ ihe ọhụụ obu obu ịrụ ọrụ Igbere. Anyị ekelela ya. Igwe okwu ya nke nwa bekee nọdụ enye nsogbu ya mee anyị kpọkwa ya nke ekwonchi. Bụnụ nke anyị kpọọ ya ekwonchi, ọ bụ nke o ji gbanụ kpa ịtụgharị ihe ndị ọnwa ọkpara anyị. Igbere laizili unu taa bụ nwa ịkọwara ya onwe wa. Anyị nweyala ajụjụ ndị mmadụ gụzaghara ya gaji ịjụwa. Anyị na ka eyi ihe a izu ọjọ, anyị iyi izu ọjọ kpaịkwakwa izu ọjọ ọhụrụ. Ajụjụ rụhụ a ndị Igbere jụụ anyị ajụawa ya. Anyị wajịkwa na agbalị mezie ka igwe okwu wa nwere ike dozie mma. Ele ọ bụ ọjọ enyekwa nsogbu ma ọ bụrụ o ruo ruo onye ọhụ. Anyị ekelela onye ọbụla bịa nọrọ anyị nke izu taa. Anyị ekelela Honorable Chief Chukwu Emeka Izuka. Anyị ekelekwalanụ Comrade Goswin Awara Okorie. Anyị ekelekwalanụ Dr. Uko Ọkọ Igbokwe. Anyị ekelekwalanụ Elder Chief Uwakwo Okoronkwo maka ịbịa nọrọ anyị nke izu taa. Unu emeela ekpe unu oku unu bịaza anyị. Anyị nakwa eme ka Igbere mara izu ọjọ anyị gaje iyiwe ya. Ịjụwa ajụjụ ndị Igbere jụtasị ya wa kpaịrụ n'izu ọjọ abụ wa abịakwa ọjọ anyị rawa eme ya. Anyị ji agbalị izu ọka ihe igwe okwu wa enye nsogbu. Igbere ndewonu, unu emeela.